Ukubulawa kukabukamuso kushiye olusapho ludandathekile lomfundi kaGrade 2 nobeneminyaka esibhozo ubudala uqhulwe ngomvulo ngaphandle kwamasango esikolo. Uphando lamapolisa lukhokelele ekufunyanweni komzimba wakhe eThafeni usongelwe. Umama wakhe uMapaseka uthi ugqibele ukuthetha nosana lwakhe ngolwesithathu emva kokuba abaxhwili beye bamthethisa naye ecenga ngunina ukuba ahlawule imali bebeyifuna ukuze bambuyise.
Andikayamkeli into yokubulawa kosana lwam ngoba bendisalindele lukhulu kuye. Khange ndiyicinge into yokuba ndingaphulukana naye eneminyaka esibhozo.
Akusuyithola ntle.
Naye uthi utsalelwe amatyeli aliqela ngomnxeba ngabantu bebefuna imali engange-R50,000. Abarhanelwa baza kuvela enkundleni ngomvulo.
The gruesome scene where her body was found. This is after a visit to a suspected male's house, who after being questioned led the team to the scene in Riebeckstad, Welkom, where the body was found wrapped up in the duvet cover in an open field.
I want to use this opportunity to convey our condolences not only to the family of the learners, but also to the school community. We are told by the principal that learner was the level 7 learner.
Olusapho luthi lothukile kuba ibe ngabantu bebesenza umsebenzi othile kwelikhaya abenze esenzo sibi kangaka.